بتشوفهم بقى ولا ايه؟
الله يعطيك
العافية. على خير.
بس يا فارس انت
فرانسيس بولر ايش عايز؟
والله لسه ما سوي جول ده.
شي سكاتي كيل ده.
ما بس اتفرج عليه في بولجيز.
وبين يكون في لعيب من اساس تراس يا فول يا ابو.
لا يا وشو. بس يا كاتب.
Auch von der Verfügung, und da muss ich noch sehen. Verletzte Nein, da kommt dieser Kuhl, da muss er nur noch so gut sein. Da kommt dieser Protestbahn, das kann ich sagen, aber ich bin nur noch zu, wenn sie noch ins Bett sind, dann kann ich noch wohnen, aber ich kann sagen, aber
ich bin nicht mehr hier.
Ja, ich bin nicht mehr hier.
Ja,
ich muss mich auch.
Wenn es ein Platz, wenn es ein Platz, wenn es ein Platz, wenn es
ein Platz, wenn es ein Platz, wenn es ein Platz, wenn es ein Platz, wenn
es ein Platz, wenn es ein Platz,
Es manje mina uba ngifithi la ngiphathisa ngikhela ngwazi phela ukuthi lenza le nto le.
Ngiphathisa ngisifisa ukuthi yaphisa. Wena usiphethele umphimi into ethi right.
Eh angazi ukuthi ngisazoyicabanga kodwa kusinto le besemqondweni yami yabo. Ya ngoba noma ke ngeke ngomtshela ngathi akayihlethele lezi zinto angizwani mina into engazi ukuthi thephethelezi. Manje ngibona ngazi ukuthi uma sephile ngiqhubeka futhi nami sengenza leyo nto leyo uzobona ngathi ngimenisilini yabo leyo nto leyo.
Akuleke ubala kuyona. Naye vele ngiphethe ithina kuyafana semphathanozi.
Hey, wait till 2. Now, but I was thinking about born. But do that, there's a pocket smuggler. I'm going to let my tip blue. Okay, now I'm going to get a manch. Sure.
Kamera ngapan?
Hey, man.
sidabule lapha manje sithi radio sithe sadlula la
manje
so yenze hayi sabajwaye ngikutela sizwe namasibanga phela cha ubona So lomba chest ne hostage, there was Lulis.
Okay, cheers.
Detective, sine hostage. Kumele sidlule.
Nanthemba kanjani madoda iqiniso lento enisho?
Sethembe.
Hayi, bafowethu, sibadedeleni ngoba uyabezwa nani. Sina choice.
Siyabonga bantu bomthetho. Cheers, shy mode, son.
I want to do the police.
Shagile ndod.
Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going to go to the house. Hey, man, I'm going
across the scarf face when Shama Hazard Lenja Lenga Shy Shama Hazard Chandas Chandas man. Here we are following and I'm telling you election end cross the scarf face Chandas man.
Andini you look cabanga la yini
hayi lutho
soni soni ngisekhona labantu bele bashathe imali yakho kumele bebekho makuthi soni ongayo asazi kuthi unkulunkulu kumele ibulale usathane. Sasa ngitsina.
Ntani. Setsama chakura.
Ari ngule.
Ngikufana
nawe vele.
Awu yakhumbula lezi tala lezi zithe lezi zizama ukungiphosa mina dala
ngikho. Ukafisa.
Eh. Dali sizal khosa kanti mina dala imali ngingena lapha ngikhipha imali ngabafakela maphe.
Sasi stresse kangaka nje inyuku iphethe.
Yeah, awu bayandlala mina kade ngayifunda le nto hey abadala nabo nje abafithi la.
Hayi,
cabanga
ukuthi
i-crosser
mina didn't
ngiqala ngayi-cross.
Ngiyayibuka nje zenza masifo ngithi wena. The streets is me. Ekasi bagcwele ngamachuwe. Shit, I blew a check on Oxford Street in London. I'm talking to all your favorite rappers booking fees. It's nothing crazy shopping sprees you wondering if.
Sasa ngizwe. Mina I'll take the diamond to Durban when I was at the cash.
Ngina chere nlam lapho lo film siye la magama ngizo senze oyara fyangu. Angazi lo ngama nini yebo.
Hayi ngodiningi leyo nto ngisho ukuthi naye ukuphuma cash ohamba.
Yeah so wena akumele ngidrophe location lakho. Hayi ngiyinda bangidrophe kuyona kuze kuyashisa ngale location lakho.
Alkhona gogo la nje mfeya ayika. Duze nje. Ngafika ngidrophe khona ngahlala khona isikhashana esincane.
Hayi.
Kodwa nakhona gogo kunezoba nimbuze emningi kumele ngayiboni location lo ngiphethela kumele ngicinge indawo.
Awuzobonza ngikujisa kanjani na yabo.
Yeah.
Amina ngidrophe khona la ngoba mina ngibuye eDurban yabo. Ngikuphela nencosi yabona ish.
Hey.
Faster. Yeah. Uzocheck out ndiphendza la ngocinga.
Senze show
asenze lento esize ngayo mina ngibafuna kabi la kodwa sibheke ngoba mhlawumbe bahleli bonke nochisa lokhu kuchisa kwakhona lo ehe asenze njalo asibange
andile mini
eh khuluma nomama kahle khuluma nomama
kahle hey hey yabo mama bayifihla igebengu zabo lapha akakhiphe lezi gebengu zabo upandile mama keep
aw kusama ngimazi uandile mini lokho kwashika thulo zakhe laba tabama kumazi ukuthi wahamba wayapha akasahlali nje lapho lengane iyaganga nje noma ngiyikhuza ngiyazi ukuthi ihambe pheleleke
mama ingane yakho uma ufuna ukuyibona iphele icingo uyithole kuqala uhambe se police station Wazi athu phale nje ngikhathele ikhuphulwa yizo mina ngibeka phansi lo.
Uze indoda abantu bathandini.
Hey mama ziyagaka zibamba inkunzi lezi ngane lezi. Into edubulane nathi amaphoyisa zizo. Khathele yizo. Bayifika nje mama ithathi yami se police station.
Awu kodwa ngosami. Ingane yami mina ngiyanga.
Njalo nje mama, nanga ngikhala kanje bathi uyayazi. Kanti uyayazi.
Bathi abami ukuthi yenzani, angazi.
Akulungile sikushiye
namhlanje.
Awu,